ezali engenge nyoso awa yomponi motema nanga tika na ngenga yawe loboko ekatisaka bibale